Did you know ukuthi ukukholwa kukhulu kunongakholwa? Ngizophinda. Did you know ukuthi ukukholwa kukhulu kunongakholwa? Why ngisho kanje? It's because ukungakholwa kufika kuqala kunokukholwa. Ukukholwa kukhulu kunongakholwa. But ukungakholwa kukhona ekukholweni. Just like ku 20 zikhona inamba encane engo 1 to 19. Ku 20 zikhona inamba encane kusukela ku 1 to 19. Just like ekukholweni kukhulu ukukholwa kunongakholwa, because ukungakholwa kufika kuqala kunokukholwa. But akuchazi ukuthi ekukholweni akukho ungakholwa, and akuchazi ukuthi ngoba ungakholwa angeke ukholwe. Ukukholwa kukhulu kunokungakholwa, but ukungakholwa kukhona ekukholweni, and ukukholwa kukhona engakholweni. Ingakho kunesisho sithi esiZulwini, asiphikisane ukuze sivumelane. That means uzobona ngendlela yakho nombona ngendlela yami, bese uzobona ngendlela yakho ngithi mina cha anginjalo, bese uthi uthini kokwakho, bese ngiyasho, bese uthi iya yazi uqinisile ngeke ngibone okunokunokuthi. That means kuthiwani? Asiphikisane ukuze sivumelane. Uzofika ungakholwa ukuze ukholwe. Ukukholwa kukhulu kunongakholwa, but ukungakholwa kukhona ekukholweni, and nokukholwa kukhona engakholweni. Just because ukukholwa kukhulu kunokukholwa, but ukungakholwa kufika kuqala kunokukholwa. Kabe lapho ngundumiso wamsomi. I'm not a motivational speaker, I'm just a public speaker. I'm just shaking your head, baba. Shaking your head, mama. Now, I'm going to say, baba. I'm going to say, mama.